It's not by power, it's not by might. But by the Spirit of God, David didn't conquer Goliath because of his weapon. It is time for us to know we depend on God strongly. This country is in a mess. Nigeria has collapsed, of course, we know. So many things have gone astray instead of disarray. We know that. Very clear. But let us not be enemy to ourselves. When we come to become enemies to ourselves, that is where we have problem. Maka na onye iro na-abịa ma na onye iro, mana ọ bụ na nwanne gị na-anọ na-achụ nta si n'ụkwụ dịka ụkwụ anụ, ebe a ka e nwere nsogbu. Yesterday, first, today, second, Ipalotun, Onukalia, we supposed to be celebrating independence, but what were we celebrating? We are not celebrating it. What is there in this country to celebrate again? Nothing. Nothing. Absolutely nothing. Always guy just celebrate make or again. Bad road. What are we going to celebrate? Education. Can you guess? What are we celebrating? Medical doctors have run away from this country, went to Saudi Arabia. What are we celebrating? So many other places. What are we celebrating? Are we celebrating the total darkness? No light. Beloved brothers and sisters, ihe na-eme na Nigeria bụ ihe na-agba onye ọbụla anya. Ọ bụkwa onye ọbụla maka na mbara dara ibi uru dị nta. Maka na anadị ọma bụ uru ndị nze. Enwekwara ndị ọ dị mma. Maka na they eat from those chaotic situations. Ndị na-enwere ndị ọ dị mma. Enwere ndị ọ dị mma. Some people that are benefiting from the chaotic situation in this country. Anyway, the bar and the cabin.